kazo n'icyo namwe bagenzi nuko murumviriza radio PFM mega namwe wese ashaka kugira icyo cyerereza tuharijambo ni kuri radio PFM. Radio PFM idwi y'ugwaruka muri ko mudukurikira muri benshi muri mu mihingo itandukanye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye muri kano kanya muri ko murumviriza kino kiganiro uko musanzwe mubizi buri w'Imana tubashikiriza ikiganiro duhana ijambo aho tugaruka ku bisata by'ubuzima bw'igihugu bisata bitandukanye tugaheza tugahuza bo muga abaharanira gateka kazi na muntu abanye politike bo mu by'ubutunzi mu bijyanye n'amagara abantu n'ibindi bisata kugira ngo bahanahane ibyumviro ku ngorane gihanze igihugu turi ku genekerezo rya 19 Kigarama umwaka n'ibihumbi 2021 twizere ko muguwe neza aho muri kandi twizere ko ibiganiro n'amakuru tubashikiriza bibandanya kubanyura iyi radio nyene mukayumva amasaha 28 kuri 28 muciye kuri W3 akaburungu radio PFM akaburungu kame ikiganiro nituhana ijambo mukanya rero nca nakira abatumire ndababwire n'icyo tugiye kuganira. Kubibabwira ikiganiro cuno munsi ndi kumwe n'abatumire hama tubiye kuganira kukijanye n'injyane z'amoko zizingamitse igihugu cy'u Burundi kuva kera ariko na cane cane bikaba byagiye guhuka kuva mu myaka yagiye iraba injyane zagiye ziraba zitandukanye aho amoko amwamwe yagenda arahindukana bamwe bakicana abarundi bagahindukana bakicana uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 72 bibiri na cumi na gatanu gushika n'uyu munsi ikibazo cy'amoko kiracahanze u Burundi ni mu gihe bamwe mu kubitorera inyishu bama baca baja mu migambwe kugira batore inyishu aho usanga muri iyo migambwe hari ubwoko bwiganjemo aba hari ikibazo cy'uko abari ku butegetsi iyo babaye abo mu bwoko bw'abahutu abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga bati tumerewe nabi mu gihe ubwoko bw'abatutsi buri ku butegetsi bw'abahutu batumerewe nabi mbega ibyo byose rero byoba biva kuki abanyamigambwe babivuga kwiki abatemera imigambwe babivuga kwiki cyanke abaharanira agateka kazi na muntu bobo babibona gute ibi byohera gute kari wo mushinge w'indyane dufise mu gihugu mbega aho kugwa iki mu gihe niki u Burundi bukeneye kuba stable canke bukeneye kuronka amahoro n'umutekano ata wanjya canke wangura niyo mpamvu nitije abatumire batandukanye ndi kumwe na Vital Nshimirimana uyu arongoruna ni ngoma ashira hamwe adakiranira ibyicaro vya politique FOSC Vital Nshimirimana mwaramutse neza
baramutse neza
ego turaguhaye ikaze mu kiganiro tuhane ijambo
ndabakenguke kandi ndaramutse ko dusangiye kandi n'abari ko barakumvira
Vitale Nshimirimana ndi kumwe kandi na Kefa Nibibi uyu n'umunyepolitike asanzwe ari mu gihugu cy'u Burundi akaba ari no mu mugambwe Frodebu nyakuri kumbura yaraheza dukosora ntiwaba twihenze Kefa reka nawe ndaguhe bwa kenya
mwaramutse rwose nanjye ndabashimiye ko na mwadutumiye ndashimiye abatumire turi kumwe twabaheruka kera kuko emaze uko amaze iminsi bari hanze mboneho akanya ko kubaramutsa barambonge nkaramutsa ariko batwumviriza bose muri kino kiganiro
ego umugambwe wawe ni Frodebu nyakuri canke mwarahinduye izina
nivyo nico najya mpaze ndagikosora umugambwe nsi Frodebu nyakuri ubu ni Conseil pour la démocratie et le développement durable du Burundi Codebu
kumbure turaheza tubigaruke ko ndi kumwe kandi na Maître Isdor Louvsikiri enda bwakeye Isdor
mwamutse neza murakoze kuntumira kandi ndaramukije n'abatumire turi kumwe ndaramukije n'abarundi baza kutwumviriza muri kino kiganiro
ego metre wewe wahoze urongoye urwego rw'abashingwa manza mu Burundi
niko
ubu naho ukaba uramutse
niko nibyo
umuharimo he
ego cyane
reka rence mera kuri wewe nyene wagiye urakurikirana kahise ku Burundi uzingorane zifatiye ku moko zagiye ziraba wewe iyo bavuze indyane za politiki ariko zikomoka ku bijanye n'amoko canke amacakubiri ibi bintu ubibona na cyo kimwe n'abandi barundi bavuga ko ari byo bizingamitse igihugu
wamaze kumera nk'ubivuga mu ntanga marara ubyanze uko imeze i Burundi amoko ntaryana amoko ntigeze aryana kandi ntashobora kuryana uko ku bwayo ntacapfa ubwoko bw'abatutsi n'ubwoko bw'abahutu nisho bupfa kuko ntasho bupfa abanyagihugu b'abahutu n'abanyagihugu b'abatutsi iyo baronse amahoro bayaronka bose yarose iyo bamerewe nabi bamererwa nabi bose co kimwe
ushatse kuvuga rero ko nta bwoko bwigeze bwica ubundi muri kahise gushika
nta bwoko bwigeze bwica ubundi inama ndabivuga muri Morena tuba tubivuga iyo mu bwishyanyi bwose bwagiye buba bwitirwa moko nta bwoko bwari ko bwica ubundi hariho abicanyi bo mu bwoko kanaka bica abo mu bwoko bundi kanaka hakaba ubwoko abinshanyi bava mu bwoko kanaka bica abo mu bwoko bundi abo bose bakabikora bitwaje ko ariko abikora ngo bakingire ubwoko bavamwo ariko si byo kuko twarabonye niyo bafise ubutegetsi baba batutsi baba bahutu bafashe ubutegetsi ntibasubira kuvuga ngo reka duteze imbere abatutsi kuko turi abatutsi abahutu tubareke ngo reka duteze imbere abahutu kuko turi abahutu izo niko niko tubibona mugabo uko biri mu byukuri byukuri iyo hari ingorane zamo bita zamoko ni ingorane iminsi yose za zakagwi gatonyi k'abatutsi bashaka kuguma ku butegetsi iyo babufise n'abahutu n'akagwi gato k'abahutu bagomba gushakira ubutegetsi iyo batabufise iyo abahutu bafise ubutegetsi n'akagwi gatonyi k'abahutu kigungana ubwo butegetsi kwera amaronka avamwo hanyuma ahandi bakikeka ko hariho akagwi k'abatutsi ba binshabwenge bagomba kuba kugurako ibyo bituma mu byukuri tukwiye tuba dukwiye kugira ngo turaza kubishikako tuba dukwiye gutora uburyo utora uburyo kandi icyo shonye ni kizo kizu Burundi twotuma izo nshabwenge z'abahutu n'izo nshabwenge z'abatutsi zikurakuranwa ku butegetsi atawandya wangura kuko nta na bamwe yashobora kuvuga ngo turabagabo twarikuye abandi ubutakigaruka nta na bamwe uko abatutsi n'aho tubameze nta batutsi bashobora kuvuga ngo twarikuye abahutu ubutakigaruka nta bahutu bashobora kuvuga ngo twarikuye abatutsi ubutakigaruka bishobora ko bose barafite ingufu zikwiye kugira ngo umwe wiganzure uwundi izo bantu babyumve babimenye
nico gituma rufikiri igihe twariko turategura kino kiganiro twaragerageje kubaza bamwe mu banyagihugu bamwe bagiye bavuga ko mu Burundi nibyo by'amoko bitwe guhagarara Burundi atabyabahutu atabatutsi bose bava amaraso amwe bose bakuye kwitwa Abarundi ubona ibyo uri kuravuga bishoboka
birashoboka kandi cyane gushoboka kuko hari abantu b'inshashanya badutse hari abantu b'inshashanya badutse cyane cyane aho ubutegetsi bwa CNDD-FDD butanguye kumva ko bwiganje kabisa atawukibuciramo atawukibukoreramo batangura gukwirakwiza hose ngo mu Burundi ngo nta moko ngo ariho ngo hari Abarundi gusa hari ubwoko bw'Abarundi gusa ubwa mbere nta bwoko bw'Abarundi buriho hari abanyagihugu b'Abarundi Abarundi ni nationalite amoko ni amoko amoko y'Abarundi twavutse tuyasangaho n'abasokuru bayasanzeho abazungu bayatuzaniye niho biri abahutu n'abo tatutsi abatutsi n'abatutsi abatwa n'abatwa kandi nta nisho byari binatwaye mugabe igihe batanguye kuza umugambwe kanaka wikabona umugambwe aho gushyira imbere ibyiyumviro ugashyira imbere gufatana mu nda bahagaze ku bwoko aho niho bica bipfira kuko abatwara umugambwe batsinze amatora bitwa yuko ari ubwoko kanaka buyatsinze ubundi bugatsindwa n'igihe atari imigambwe ikora mu by'ubutegetsi iyo hatwara ubwoko kanaka n'igihe hatwara abatutsi abahutu baca bumva yuko bahotoreweyo batazovayo nico gituma tuvuga yuko amoko agiho naho bokwita ugitino kumabuye babesha kuko nababesha bavuga ibyo bintu urundi ntabwo uriho nababeshi benyuje batagira isoni kuko barabizi ko amoko agiho
rufikiri naho ibyo ubivuga harabaca bakwita mu extremist ko hari ubwoko wegamiye ari nabwo ushyira imbere
kubera iki umuntu avuze ukuri aca yitwa umu extremist izo ni ibintu zo gukangisha si ibyo namba iyo abahutu bari kwarwana bagira ati abatutsi baratwishe reka tuje hamwe turwanire agateka k'ubwoko bwacu barakagwanira bagafata n'imiheto bakagwana kandi nta n'umwe abashiramo ngo bavuge ngo muriko ngo muraba extremist aho Frode yagwana yondera iteka ry'abahutu aho CNDD yaja mu ishyamba yagwana yondera iteka n'ikibanza cy'iteka cy'ubwoko bw'abahutu nta n'umwe yigeze avuga ngo aba bantu ngo naba extremist muri hagize umututsi nk'uku kwanje agira ngo avuga jye nta n'ubwoko negamira ko wanashaka iyo ndiko navuga mvugira vuga ku moko yose nkavugira ishozane na mahoro n'umutekano amoko yose iyo rero umutusi kugukwane ntawe kuvuga wakumbuye kuvuga ndiko mvugira abatutsi ubwa mbere nta na kimwe kimbuza kuvugira abatutsi igihe ntariko mvuga abatutsi nkumenyera abahutu uranyumva icya kabiri nta na kimwe kimbuza binakenewe kuvugira ubwoko bwanje nkomoka ko kuko yaba amateko y'u Burundi uhereye ku ibyizo shingiro yaba amateko mpuzamakungu ya ONU yose aremeza yuko umuntu wese ava muri komunote kanaka afise uburenganzira bwemewe bwemejwe bwo kugwanira agateka n'ubuzima no kubaho neza gubwoko n'umuntu canke bwa bw'idini akomoka ko igihe abona yuko ikenewe izo rero nibanasubire no kubivuga ababuze abona babo dishobora kuvuga bashabura monaka ni ufenisha iko ariko burizo badashaka bamenye uko abatutsi bariho abahutu bariho abatwa bariho kandi nta numwe azobihindura na constitution yaje sinombe gituma byemera muri constitution cyagera iyo turiho turabivuga bagatanga kuvuga ngo nguri kare byo ni extremist aho bantu bumva bavuga nk'ivyo baba bameze gute n'ibindi
Ego, izahalu shikiri atwara umuhari Morena. Ndeka nje kwa Kefa Nibizi, Kefa uri mu gihugu c'u Burundi ubu, igihe wari kuraramukanya wavuze uti uraramukije inshuti zawe haizi igihe kinini badataha bataza mu Burundi bigaragara ko ubakumbuye wowe uri ngaho ku rubuga uri kuraraba ibi bintu by'amoko izinjyane z'amoko ubona hari ico ziteje mu ngorane Burundi bufise gushika ubuga Kefa
murakoze mbere ko nisha kwica kibazo nagomba suri nyuma gatoya ubwa mbere hoho muri kino gihe tuvugana mu Burundi nta njyane z'amoko zihari ariko zarigeze kubaho kandi ico nemeranyaje we na rusikiri nuko ntabwo ko bwose bwigeze bushamirana n'ubundi bwoko wasanga arakagira ko ya kabanye politike kiti bwoko
Kefa imbere y'ukubandanya imbere y'ukubandanya havugwa imisore y'abatutsi muri za mugamba mu makarte yakoze manifestation mu mwaka w'2015 yama inigwa buri munsi bigasohoka mu byegeranyo bitandukanye kumbura yo nitwakira bitaraheza kubigaruka ko bivugwa ko hicwa ahubwoko bumwe ibi isukuri
ubwa mbere hoho mpere ku by'impunzi wagenda ukaraba abantu bahunze mu mwaka w'2015 uza gusanga harimwo abahutu n'abatutsi
ico nuko
ntekeranya kandi ko no mu bantu bagiye baricwa uburyo butandukanye nabo nyine usanga harimwo amoko yose kuko biriya bintu by'amwaka w'2015 hari abantu bari kwiyamiriza ikiringo cisu cya gatatu cya bigenda Peter Burundi muri abo batatu n'abatutsi sinabaza yuko bitaraza kumbeshuza mu bari ko barabihagararira bayemeza ati icyo kiringo ntangurane giteye wasangamwo abahutu n'abatutsi sinumva yuko rero ibintu byakozwe n'ubwoko bwose buri hamwe arababigira nk'uwo genda ukari abantu bapfunzwe hari abo jewe nzi usanga barimwo ubwoko bwose abahutu n'abatutsi ivyo rero vy'uko hoba hariho ubwoko bumwe bwariko burahigwa ubundi buteka urahigwa izo jewe nibaza ko ari kinyuma cambaye ubusa yavyayindi numvise dore avuga vy'abantu bavugira ubwoko bwabo ibisanzwe ariko turi kubimenyesha amakuru nk'ibi cyangwa turi ku radiyo ni vyiza kuvugira abarundi bose bagize ingorane mu kibazo kanaka umuntu ntahengamire ko ubwoko bwiwe gusa nduze rero ku ijambo nivyo ibibazo dufise vya politike kumbura uno munsi bifise isano n'injyane z'amoko zigeze kubaho mugabo kuva hasinywe amasezerano y'iharusha hagasinywa amasezerano y'iki ntambara n'imigwi itandukanye igwana hakaja ha amakonstitisiyo ya 2005 n'irya 2018 yategekanye ingene abarundi babana nta njyane z'amoko zasubiye kubaho aha ngomba ndakwibutse ko injyane duherukamwo zigaragara nizo mwaka w'ibihumbi 2010 aho hariho abari biyamirije amatora aha naho wasanga abahutu n'abatutsi bari hamwe ukwiyamiriza ayo matora abavuga ko yagenze neza ugasanga abahutu n'abatutsi bari hamwe n'abagu 2015 abiyamiriza cy'ikiringo cya nyakigena Petero Nkurunziza wasanga abahutu n'abatutsi abagishigikiye wasanga abahutu n'abatutsi zumvikana yuko mu by'ukuri kuba ayo masezerano atandukanye sinye navuze gushika uno munsi nta njyane ziriho z'amoko. Ikindi nagarukaga ko numvise mugenzanje muri mbone yashikirije avuga ati izo ncabwenke z'abahutu n'abatutsi nizije hamwe zumvikanye zo zarisikanya ku butegetsi. Ibyo twebwe mu muganda wacu ntituvyemera kuko tugomba yuko umuntu atogwa n'abarundi bose. Nyamara umututsi akeneye gutwara igihugu nagire yamamaze abahutu n'abatutsi amuhurire ko bamutore abatwara ruko bamutoye. Atwara umuhutu akeneye gutwara igihugu niyamamaze abahutu n'abatutsi amutore. Ntitugaruke mu bintu byubakiye ku moko. Kuvyerekeye ko hariho ubwoko canke ataburiho ku ruhande rumwe nk'uko yabivuze Maitre ko byanditse mu ibwirizwa shingiro ntawoza kubihakana byanditse mu ibwirizwa shingiro. Mugabo ugiye kuraba uko abahinga basigura moko ubwoko za gusanga n'abantu ubwa mbere bafise ururimi rwabo bavuga. Jewe imyaka maze nahangiye yoba tutangana na Isidori nta rurimi rw'abatutsi ndumva nta rurimi rw'abahutu ndumva twese tuvuga ururimi rumwe. Ubwa kabiri ubwoko usanga bufise ahantu buba bakavuga bati iyi ni muri territoire yaba aha ni gisata caba. Mugabo mu Burundi nta na hamwe wo kubwira ngo iyi ni territoire y'abahutu nitwe y'abatutsi twese tuba hamwe. Ubwa gatatu usanga badahuje imico. Ico nzi ngaha mu Burundi abahutu n'abatutsi mu karere kamwe bose usanga bahuje imico keretse yuko usanga mbere imico y'abarundi ari hafi imwe. Ico gituma jewe ku rwego rw'ubuhinga navuga yuko ata bwoko buhari mugabo yuko abarundi bamaze kubibamwo hakabamwo ababizira hakabamwo n'abikoramwo inyungu bakavyubaka mu bigwa shingiro towa turabifata uko. Mugabo kubwo ugiye kuvya ubuhinga basigura ubwoko icyo arico na jendemye n'abandi yuko mu by'ukuri mu Burundi ata bwoko buhari. Ni nacyo gituma jewe navuga yuko intambwe tugeze kuno munsi mu byerekeye kubana neza kw'abarundi n'abanyepolitike mbere b'abahutu n'abatutsi ni intambwe nziza cyane. Mugabo umuntu ntiyoshaka ati mbuginyo kuko izo njyane zagiye zirakwega amabi menshi muri kahise mu gihugu ushaka gusanga hakiri abantu bafise ibikomere batewe n'izo njyane basanze n'abandi bantu bakoze amabi afatiye ku bwoko bagomba kugenda barafukafuka ibyo bakoze wava dusubiza inyuma hamwe tutagiye iminsi yose turikanura kugira ngo hagire umuntu n'umwe adusubiza inyuma ku ntambwe duteye. Icyo rero nagakubwira nuko uko turi ngaha twese duserukira imigambwe abandi baserukira imigwi abandi baserukira amashirahamwe yahoze akorera mu Burundi kumbure ubutacemewe mu Burundi mugabo ntaco ko ariko baravuga ko baserukira izo nitwa nabitebako. Icyo twoshira imbere twovugira imbere Burundi bwose tukirinda izo kumenga umuntu agomba kuvugira ubwoko bwiwe kuko ibyo ntaco bimaze.
Ego kefa nibizi reka kumbure mu kanya ndaza kukugaruka ko kumbure twaza guhana umwanya zido atubwire neza ukuntu abatutsi n'abahutu bogenda babigisikanya ku butegetsi kuko we avuga ati ubwoko burahari kandi nta n'uzobukuraho. Wewe uvuze ko ubwoko busa nkaho atabuhari uratanga n'ibimenyetso bitarishimira Imana. Wewe nturumunye politike nta nubwo kiranira icyicaro bya politike ngombe sibyashikirijwe na maître Isidore Logikiri ngombe sibyashikirijwe n'umunya politike kefa nibizi. Wowe nk'uharanira gateka kazi na muntu iki kibazo cha moko ukivuga ko iki wumvise ko mu Burundi atabwo kubwicwa gushikirwa abitwa bose wowe ubivuga ko
eh murakoze. Cyo nashaka kuvuga nongera kubyo abandi bashikirije urumva sindabahariza canke ngo mbuge rw'ibyo bavuze sibyo. Mugabo cyane cyane icyo nashaka guhagarara ko ni uko ibyerekeye ubwoko mu gihugu cy'u Burundi nta muntu yobihakana yuko bihari kandi bidashobora guhinduka. mbere wanashaka je nashaka kuvuga yuko guhakana yuko atavuko buri mu gihugu cy'u Burundi nibwo buryo bworoshye nibwo buryo mbere bwiza bwo kwikunkumura amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi amasezerano yashyizwe ko haheze imyaka itari mike hari Abarundi bari mu migwi itandukanye bava mu bwoko bwose bw'Abahutu bw'Abatutsi rero bafashijwe n'abandi bahinga batari bake bagashyirwa bashyitse ku ndangura kintu yerekana yuko indyane zabaye mu gihugu cy'u Burundi zamye ziva ikumbo za politiki mugabo zifite amashami ku byerekeye ubwoko kuvuga rero yuko ubwoko ari abantu boba mu gace kabo cyangwa bavuga ururimi rwabo cyangwa bafise imico bisangije ibyo ntibihagije kuko urabye ingene ijya sentare mpuzamakungu yaciye imanza zerekeye ihonyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda yabisiguye yarerekanye neza yuko mu gihugu cy'u Rwanda baba Abahutu baba Abatutsi baba ku gataka kamwe bakavuga ururimi rumwe mugabo bitabujije yuko hariho imigwi y'Abahutu yihereza ikavuga iti bajya n'Abatutsi hanyuma bakabahurira icyo rero nicyo nashaka guhagarara ko cyane cyane iyo umuntu avuze ubwoko avuga ati ujya n'Umuhutu cyangwa ujya n'Umututsi ibyo nta kintu byari bitwaye ntacyo byari byiyononye mbere wanashaka ngarutse kuri ibyo by'amasezerano y'Arusha y'amahoro no kunywanisha Abarundi byari kutubera umuti mbere byari byanatanguye muri imyaka 15 imbere y'uko Nkurunziza avuze intambara y'2015 hanyuma rero imbere yaho urabona yuko ibibazo byerekeye ubwoko byari kubiragaranya atari uko amoko abuyeho mugabo ari uko amoko yemerana akubahana bakavuga bati umwe ntitwomukumira umwe ntitwomuhari ibombo uwundi ntitwomuha ibirenze by'abandi kubera ubwoko avamo ikibi cyane cyane ni igihe ubwoko bukoreshejwe kugira ngo umuntu akumirwe kugira ngo umuntu yambe gutwiwe kugira ngo umuntu yangazwe kugira ngo umuntu yambe ubuzima ibyo rero byagaseseshwa rumuri byarabaye kera kandi n'ubu byisubirije kuko duhagaze kuri bitwese twabonye bya 2015 byaragaragaye yuko akari gake si bose mugabo hariho imigwi niba polisi abasirikare bo mu iperereza na cyane cyane imbonerakure bakoresheje ubwoko mu guhama Abatutsi banashaka bakakoresha ubwoko kugira ngo bahindure ikibazo n'ikibi kibazo cya politiki kijyanye n'irengwa ry'ibyigwa shingiro n'irengwa by'amasezerano ya Arusha mugabo bashyirwe bakigize ikibazo cy'ubwoko rero nibaza yuko ari iyo dumbeko babigizemo kuko ndibuka imyiyerekano igitangura mu kwezi kwa kane 2015 ujya ari umuhanuzi wa perezida Nkurunziza Nyamitwe Willy yandika avuga ati muribaza neza igituma imyiyerekano iri kibera ku Musaga iri kibera mu Nyakabiga no mu Ngagara urumva ntiyadodurira ko mugabo yari karavuga asotera kuvuga yuko imyiyerekano iri kubigwa na n'urwaruka rw'Abatutsi mugabo ntiyavuga Kinama ntiyavuga Kanyosha ntiyavuga Buterere cyangwa ahandi usanga urwaruka ruhaba benshi bashobora kuba ari Abahutu ibyo rero niko ibaza mbare ndagarukiza ngaha nashaka kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi imaze imyaka itari mike cyubakiye kuri icyo kinyoma cyo gufata ikibazo cy'ubwoko kikaba ikibazo kiza guhunika ikindi bibazo byari gutuma Abarundi bashobora kubana mu mahoro n'umutekano mbere bagakora ibikorwa by'iterambere
ego radio Peace FM ijwi ry'urwaruka turi ko tuganira n'abanyepolitiki hamwe n'abantu bagateka akazi na muntu kubijanye n'ikibazo cy'amoko gihanze Uburundi ku araheze imyaka atari mike mwumvise ko Maître Zerushikiri atwara umuhari Morena avuga ko ubwoko bw'abahutu n'abatutsi n'abatwa mu Burundi buhari kandi umuti ari ugukubisikanya ku butegetsi bakabuhanahana gushika mugiye kefa we avuga ko mu Burundi atabwoko buhari n'ikimenyamenywa abafunzwe aramoko yose abahunze aramoko yose abicwa aramoko yose bivuze ko atabwoko buhari ngo kuko nta bibanza bibamwo ubwoko ubu n'ubu ngira mwumvise ibishikirijwe na Vital Nshimirimana deka rero ngaruke kwa Isaac Rufyikiri we wavuze ko mu Burundi bwoko bw'abahutu buhari kandi atari abazungu babuzanye busanzweho nabwo abatutsi nubwo abatwa busanzweho atahubwo nyabona n'ukuraba ukundi bo bisikanya ku butegetsi bishobora kuzana akarusho ku Burundi nashaka utanga umuco ku Barundi uciye fashite umwanya uhagije usigurira Barundi ibyo bintu kuntu bishoboka kuko amasezerano ya rushume ngo nibyo yari yagerageje gukora kugira ngo amoko yose agenda hanahana ubutegetsi babe mu butegetsi bose muri morena ibintu mutegekanya kubikora gute
ego ubwa mbere gatonyi gusa mbanze nkure mu nzira ibintu bibiri bitonyi kubyo kefa yavuze aravuga ngo nta bwoko ngo buriho ubwa mbere ndasubiye kwemeza ubwoko navuze butatu buriho bwamyeho n'ubu buriho ibyo bindi bavuga ngo badendekanya ngo nta moko ariho n'abanye politiki abahutu extremiste itata wanje bo muri za CNDD batwara n'abandi bayiganamye bagomba kwigungana ubutegetsi kugira ngo bazimanganye ubwoko bw'abatutsi mu majambo no muri politiki nta kindi kuko bamaze kwizihiza ubutegetsi bakibaza yuko kizira kikazirikanywa yuko hari umusozi azasubira gufata ubutegetsi mu kurongora igihugu ariko baribesha cyane ndasubiyemo baribesha cyane kuvuga ngo ngo nta bwoko buriho ngo mu by'ubuhinga ubwo buhinga n'ubw'abazungu babikura muri ntuze musha bita definition de l'ethnie ethnie si ukuvuga ubwoko kandi ubwoko si ukuvuga ethnie ubwoko ni ubwoko n'ikirundi nisoje gufata ngo dusiguze ikirundi dukoresha igifaransa ibyo bintu abantu babyumve neza ibyo byose n'amayeri abazungu bamwe bigisha abahutu bamwe extremiste cyane cyane abari ku butegetsi kugira babumvise ingene kugwenge ku ruyeri ozimanganya ubwoko bw'abatutsi bavuge ngo turazimanganije icyo bita icyo bita noyé dans son verbiage pseudo scientifique ngo hari iby'ubuhinga nta buhinga buriyo kuko iyo abahutu bagiye kwica abatutsi barabarigita kandi mu ma province yose kandi bagatoranya kandi batibesha n'abatutsi bashatse kwica abahutu ntibibesha kuva nta teritwari y'abahutu iriho nta teritwari y'abatutsi iriho bikari yamaze gucishura kandi ndabyemeza mu Rwanda habaye jenoside kandi yaremejwe nta bameze nk'uko i Burundi nta teritwari y'abahutu y'abatutsi yariho mu Burundi nasozi ntiyaremeje mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yuko habaye jenoside uwo ihonyabwoko y'abatutsi rikozwe n'abahutu kuri teritwari yose y'u Burundi babigize muri icyo gihe ata teritwari hutu na teritwari tutsi iriho urumva none ibyo ntibasubire kugira ibintu ubu baratoye yuko ikintu cya mbere tekinike ya mbere y'ubutwari igihugu kuba kubesha no kuzimanganya ukuri izo bintu ntibave mu mutwe baba CNDD baba iyo migambwe ibegamiye babyikure mu mutwe he kubesha ko ntibarusha ubwenge abandi izo
navyumvise imigambwe ibegamiye ushatse kuvuga kefa
hari imigambwe yegamiye CNDD-FDD irimenya iriyizi kandi n'abantu barayizi kefa sinzi iyo yegamiye mugabo iyo yegamiye yose ndiko mvugisha ukuri yumva izo niko ndavuga niyo yaba yegamiye amateze ya CNDD nawe nyine abivemo n'umugambwe we babivemo ibyo bintu amarigimani na marigima farasiye atanamuhagaze nta bwoko bwishwa amaraporo yose tuza turabona yaba ya komisiyo de
nasiyonali mbere yo kubandanya kefa ari karagusaba akanya kefa
nago basubiriremo umushinga
ntare kandi sinamushiriyemo nareke kushira mungira mebiza gitimo nareke nareke ni hangane
banda
ntabwo akubwishwa mu Burundi urichwa nyene gukicwa izuba ari ryaka amaraporo yose arabivuga yaba amaraporo y'umuntu nasozi ni yaba amaraporo yo mu mashyaka hamwe yigenga yo mu Burundi zose biragaragara nuko ubaratubwenge buko ishatu zavanga na basenere bamwe bamwe bari na magambo kanaka ubaratengo ngo atuzi bahutu atuzi ngo bahungiye hamwe bahungira hamwe mu gabahutu abahutu bahungiye n'abatuzi niyo shobahinduka abatuzi bahungiye n'abahutu bashobahinduka ubwo urumva nimureke gukoresha ibinyoma ndabibasabye mu Barundi nkanje mureke kwama muri ko mubafata abarundi nk'ibijuju urumva kuvuga ngo nimushaka yuko ngo ubutegetsi ngo buri hagati ngo bwumvikana hagati y'abahutu n'abatutsi ngo bagabangana ubutegetsi ivyo niyo ngorane abahutu extremiste bafise kwibaza ngo bazokubaka Burundi bonyene bakoze abatutsi ico bashaka mpaka babazimanganye niyo processus CNDD na FDD birimwo uyu munsi ngo bashaka bantu bazotogwe ngo na ropepe megiyo pepe abitora ko mona atacu bayimarira mwovuga ngo pepe y'abahutu ngo haratowe ngo intwaro y'abahutu ngo abahutu ngo anyagi ko abahutu baranetere barahirirwa nta na gatonyi abatutsi yatwara groupe y'abatutsi mwovuga ngo abatutsi bose baranetere nta na gatonyi nico gituma tuvuga yuko twotora solisiyo y'ingorane z'u Burundi aho ingorane iri hagati yakagutu n'injabwenge z'abatutsi n'injabwenge z'abahutu rwanira ubutegetsi reka dufate abo bantu abari bagabana ubutegetsi amanyagihugu batekanirwe bamenyeko bavuga ngo utweke abanyagihugu ngo bitore ngo bitorere turabizi ico bivuga iyo abanyagihugu bitorere murazi yuko abahutu aribo benshi nimerikuma mushaka kwa mwiyo demokrasi nimerike mwiyo demokrasi demografiki bacagira amapropaganda hutiza maze abahutu bagatora umuhutu kuburyo nawo wozana umuhutu nyarufuri yapfuye nabi nyiratazi kwandika ukamujanga n'umututsi yaminuje mu bwenge cyangwa mu gukunda igihugu bacagira ati urya n'umututsi mureke bagatora umuhutu tugabandanya mu mwijima n'ube gito nk'ibi turimwo kubera batoye icarico cyose dushaka batora abahutu beza dukurikije uburyo bushasha twovuga ingene abahutu beza botogwa ingene abatutsi beza botogwa ingene abatutsikazi beza botogwa biciye muri demokarasi yihariye ihuye n'uko Burundi bwubatse n'uko Burundi bufise histoire duce ngaho ngo duhendahendane ubwo bwenge nta bwenge burimwo kwesha ngo dutoze ngo abanyagihugu batore abanyagihugu batorande abanyagihugu ntacu batora hatora umugambwe utogwa ngo adefitite utogwa ngo guverineri utogwa ngo ministre natogwa ku bishaka abanyagihugu atogwa kuko umugambwe wabishatse abadepite n'abasenateri batogwa kuko umugambwe bavamwo wabishatse ntibatogwa kubera hari abanyagihugu babishatse nico gituma bashitse bakora ivyabo ntibasubire no kwibuka ineza y'abanyagihugu ntibasubire no kwibuka yuko umunyagihugu ariwe yabashizeho kuko siwe yabashizeho barabizi kandi umunyagihugu ntaca bagira ko nta butegetsi bafise ko n'abazokwitoza ahantu akabashira kuri liste nziza mu mugambwe bazotogwa urumva n'ivyo rero ntibasubire kutwihisha ibintu by'ibinyoma biri mu bujuju bwinshi nizo bamamwo bariko barasamiriza ku maradiyo basamiriza mu madiskuru basamiriza mu marezo sosiyo nibareke kubesha izuba ryaka kuko ukuri kuzobanesha nogeza ngaho
ego kefa
murakoze imbere yuko kumurenduka ku ijambo nagomba mpamve ngira ngo metro fiki ntanyumvise neza sinavuze ko atabantu bigeze gupfa badira ubwoko abantu bambeshe kuko ndabizi yuko muri 1965 abari batowe bose nk'indongozi iyo bashinga amateka cyane cyane abahutu bishwe n'ubutegetsi bubi bwari buhari biganjwemo n'abatutsi n'abatagabo bonyine sinokwegera kandi yuko muri 1922 habaye bita jenoside y'abatutsi yagizwe n'ubutegetsi
Genocide wa Hutu yagizwe n'ubutegetsi bwarimo Abatutsi nabo nyine bivuga ko Abatutsi bose babigize mugabo akagwi k'Abatutsi birayo Mahutu bararika igihugu cyose naho n'abana bavuye mu ishuri bakabatekera amagunira bakabica nitwo kwibagira nibyo ingene 1988 ubutegetsi bwa nyakwigenda ubuyoya bwahitanye indege na maparume bagenda bakica abantu muri ntega na maranga bagasukamwo mu nyuma aho kagenda k'intagondwa z'Abatutsi bakagenda bakica mu kwigihugu na daye umuntu wese yavugiye Frodebu yadugije igipfunsi bakamuhiga n'iyari bakica abantu mashuri muri za kaminuza abasansheke bagaturira abantu abantu babona babaziza ubwoko bwabo eka mbere byo sino kwibagira yuko niche na gatatu na da amaze gupfa ari Abatutsi bishwe kumbure kubera ishavu y'Abahutu bamwe bamwe bavuga bati aho byakabereye ni kera izo rero ntawo bihakana ko byabaye mugabo navuze ko kuva habayeho amasezerano atandukanye yuhagarika intambara gushika uno munsi nta bantu bariko baricwa bazira ubwoko bwabo kuko mu byagiye biraba byose ntagire umuntu asigurira yuko ari ikiringo hafi y'ubwoko bumwe ibyo uwo bivuga novuga yuko kumbure ari kugomba guhenganira ku bwoko ariko ibyo ni ibintu byagiye biraba abantu bose abantu kuvuga yuko rero niyo kaba amasezerano atandukanye nibyo Abahutu barishwe cyane bishwe nako kazi k'Abatutsi bahise ngise Kidori yavuzwe harabaho n'Abatutsi baba baraguye mu nkorero 93 izo navu nyene ntawo bihakana zarabaye mugabo navuze ko
aho mu 93 uvuga ko hari Abatutsi baguye mu nkorero canke hari ubwoko bw'Abahutu bwagiye ku bw'Abatutsi burarigita byagenze gute
ubwoko bw'Abahutu ubwa mbere hoho hato umukuru w'igihugu akubera ari umuhutu gusa akaboneka kagwi k'Abatutsi bakamwica ko nayo twovuga yuko ari Abatutsi bose aho twaba tugiye kurenza urugero ko byose sinumva kuja muri izo za Yezidori n'abandi zo kuvugira ubwoko jewe mvugira ku neza y'igihugu ku neza y'abantu bose nk'umunyepolitike hariho nibyo zarashitse ko hari abantu batewe n'ishavu cyangwa usanga nk'abantu bari bariciwe abantu 2 na 2 bakabona ababiciye noneho n'ubu barasubiye kugandagura umukuru w'igihugu mbere no muri abo Batutsi bumva arimwo babonye Dada yapfuye baca bagenda bararirimba bavuga bati ya Sake mwari mwatoye none bayiciye umutwe ugasanga hari ibintu by'ishavu kandi anakubwire yuko uwogira rusasuma ko abantu bapficiye 3 jewe ndemeza cyane yuko usanga Abahutu bishwe n'intagondwa z'Abatutsi ushobora gusanga ari benshi gusumba kumbure Abatutsi bapfuye ariko kubwanje umuntu nayo ari umuntu umwe agafazira ubwoko ni ikintu kibabaje cyo kwiyamiriza cyo kurwanya umututsi yapfuye azira ubwoko bwiwe umuhutu yapfuye azira ubwoko bwiwe ni ikintu kibabaje cyo kwiyamiriza cyo kurwanya kugira ngo ntigisubire izo nagomba gushikiriza ikindi hari ikintu cyiza Vitali yavuze ati haraciye imyaka myinshi ibyo bintu by'ubwoko bagomba kubyitwaza kugira ngo bifuke ibindi bibazo igihugu gifite naje ndemeranya nawe nje gituma nagomba nsabe Maître Isidore na Vitali Nshimirimana bareke kwama amahenga bari kwavugira ubwoko bavugira igihugu muri rusange kirimwo Abarundi bose uko umuntu wese yifuza kubita mugabo tuvugira Abarundi ntituvugire ubwoko umututsi apfuye tumuvugire umuhutu apfuye tumuvugire umutwa apfuye tuvuze induru ntabe umuntu agomba kwigira umuporte parole w'ubwoko kandi atawamutumye kuri ibi zuko basigura by'ubwoko nabivuze neza navuze nti politike ma dufatiye mu bya politike ibyo by'ubwoko birambitse mu ibyizo shingiro zaratse amasezerano y'Arusha ko bikoreshwa mu gutunganya za politike ntawo bihakana mugabo tugiye kuraba integuro y'ingene iby'ubwoko bisigurwa n'ubu ndabigaruka ko ntawoza guhakana iby'ubuhinga kuko nibaza ko Maître Isidore amashuri yize atayize mu Kirundi waza kuvuga ubwoko ibagire kimi yayize mu Gifaransa ayiga kubyo abo bazungu ariko aranka batuzaniye batwigishije reka rero ntitubite tubigumane kuko ibyo dukoresha byinshi ni babizanye twumve yuko nubwo bwoko turabizi yuko abazungu ari bo baje kuhimba imbere hari hagiye cyane iby'imiryango gusumba rero izo mpari sinagwa kuzitera kuko kumurenga bakiganye kirekire bigasaba n'abahinga bize ibya anthropology botubwira iby'ubwoko ariko igikomeye nuko babivuze abandi nuko abarundi uko bagomba kwitwa ukeneye kwitwa umututsi ntacyo bitwaye ukeneye kwitwa umututsi bitwaye mugabo igikuru nuko uburundi butera imbere abarundi babana neza tutagiye muri izo hanyuma je nagomba ntumire Maitre Isidore matora ya 2025 azoze yiyamamaze atange programa nziza kugira ngo abahutu n'abatutsi amutorerega ndagwa ndabibutse yuko matora yo muri 2026 burya gwagasome byangashobora gutsinda ikorona ntiyatowe n'abatutsi gusa kuko bari bake yabivuze ntibari gutsinda nuko abahutu n'abatutsi bari bamutoye ingwane gusegiye kugirikira nuko intagondwa z'abatutsi zage kwica kwa gasore zace zihindukira ababahaye ubutegetsi bakaza kwigitira abahutu bakamara kugira ngo basigare bonyine hari n'andi matora Jean Baptiste Bagaza yigeze gutegura aronga ibice ya 90% nibaza ko atabatutsi gusa bari bamutoye n'ubu rero izi araza agire programa nziza ishimisha abahutu n'abatutsi mugabo n'ukuri ntiyaguma avugira abatutsi gusa na Rwanda mukure ku nzira izo yiyumvira ntibizopfa bibaye abyumve n'abazumva nkawe ko azobaho igihe bavuga ngo uno munsi ntatwari umuhutu twari umututsi ibyo yorondera igome ifuta neza akabifuta mu mutwe ntibizopfa bibaye muganye azana porogaramu nziza ashimisha abarundi bose nta kibuza yuko azomutora kuko ari batuye kwa gasore cyane kuko bagategeze gutsinda ku majwi arenga 8 nimba ari amatora yabaye mu muco izo bindi zo kwibaza yuko abantu bazokwicara ngo ajya gutegetsi ngo baze umuntu bamuvuga ngo wewe uri umututsi genda utware ku nguvu wewe uri umuhutu genda utware ku nguvu izo ntibizopfa bibayeho hari n'ibindi numvise yavuze by'agasuzuguro mugabo sino bigaruka ko ngo wazanye umuhutu ngo atazi kwandika ngo nciye aho sinzi ko bene abo mu batutsi batariyo mugabo jewe we niyo mvuga y'agasuzuguro n'urwango rufatiye ku moko jewe ntayo mfise ntagaye abarundi rero ngo batore abantu batari bo kuko nabo abahutse iyo bitoje bose murabona ko bose badatorwa batora uwo babonye bashimye bagunze ni nk'uko nagwagasore bamutoye kandi atari umuhutu agatorwa n'abahutu benshi kugeza n'aho atsinda ivyo rero by'ugomba kuguma abohera abantu mu njyane z'amoko mu byimbire by'amoko jewe sinabishigikiye kandi numvise ko na Maitre Vital nawe nyine yavuze ati ivyo bintu by'amoko nibireke kwama babizana bifuka ibindi bibazo bihari ahubwo turabe ibibazo by'ubukene turabe ibibazo by'iterambere turabe ingene abarundi boshishikara bajyana babana neza kugira ngo bya bintu byakomerekeje abarundi ntibishishikare bibakomeretsa kuko jewe ndafise iyindi migambwe nzi ngaha mu Burundi irongowe mbere n'abatutsi ntabwo nigera numva vuba nk'izo Maitre avuga Maitre Isidore ko nibaza yuko ivyo ntebwe anatumira kumirira gusa nuko yorondera ukuntu akagaruka mu Burundi akaraba abantu iyo bageze ivyo vyumvira afise abarundi birenganye kera tugeze ahantu dutora imigambi myiza tutaravye ubwoko bwa nyene yo kwita
ego aha
ndekaza Maitre n'ukuri icyo cyumviro cyo kuvugira ubwoko nagihebe avugira abarundi bose kuko burya turavuka murabizi izo z'ubwoko izaje arabizi ko ari ababizize nta kundi twobifata mugabo ntidushaka kwirengagiza isiguro z'abazungu kandi twese twize ku byo twahawe n'abazungu
ego ne akanya Vitale nshimira imana imbere yuko nsubira kwa Isidore Vitale nshimira imana urumva iby'abanye politike babiri bashikiriza wowe nk'uharanira agateka ka zina muntu ubona muri kino gihe rero ho kugwa iki kugira ngo uburundi haboneke ituze kuko gushika uburundi buracyafite ibibazo
ikintu cy'ambere nashaka kugaruka ko uko bibyishye biba nuko hari inyigisho zamaze gushinga imizi bimwe bita mu gifaransa ideoloji bihagaze ku ikumira ry'ubwoko ku buryo bw'uko usanga abajya ku butegetsi akatari gake baba bahagaze muri ibyo byinjira bo rero batabihinduye batabihebye batabivuye ko nta mahoro nta terambere nta mubano w'ubwo bwoko uzokubaye kuko uno munsi ndaguhaye akarorero hari ibikorwa bikorwa na wa mugwi CVR bawita ngo wa ngo wo kumenya ukuri ko kutwanisha barundi unye basya batazambaye kugira ngo bashigwe bemeje yuko habaye ihonyabwoko byakorewe abahutu irindwi na kabiri ihonyabwoko bavuge yuko byakozwe n'abatutsi gutyo baronke yuko umututsi wese bamwegeka ko icyo gitutsi yuko ari mu bagenoside hanyuma n'icyo azobavuze cyose n'icyo azobasabye baze kumubwira bati wa mugenoside uvuga iki ibyo nibyo barimwo nta kindi barimwo nta kundi kuri barimwo ntuzenye kesa yabivuze ati nta gihe higeze hapfa ubwoko bumwe gusa mugabo urumva nk'ibyerekeye inzu na kabiri bariko barahagara ko uno munsi yuko sigira bibuka yuko abatutsi abo bapfuye mbere ayo batazandagurwa hanyuma utyo nyene bakwiye guhaguruka tukarwanya ikinyoma kiri mu mvugo za politiki mu nyigisho no mu mikorere ya politiki iyo numvise nk'umunye politiki asigura ati 93 hari abatutsi bishwe na bene wabo kubera gashabu ibyo numva yuko hari mu kinyoma gisobetse gikomeye cyane kuko bitandukanye n'ibyo umugwi wa ONU wagitohoza ibyabaye mu Burundi washyikirije aho wemeje yuko 93 habaye ubwicanyi bwakorewe umukuru w'igihugu ndadaye nabo bari basangiye amabanga mugabo rero kubera inyigisho kubera ibikorwa by'ubwicanyi byahagarariwe n'umugambwe Frode ariwo mbere wabyaye iyo migambwe yindi yose izo zose iyo migambwe yose kuzaba akefa iyo migambwe ya CNDD-FDD yose yamuka kuri Frode abo onye nibo bagizwe yuko bateguye kandi bagashyira mu ngiro igihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri 1995 ariko baca bavuga ngo bahutu barashavuye ngo kubera ngo bishe ndadaye none ni kubera iki abahutu batashavuye cyangwa abatutsi batashavuye igihe hagandagurwa wa gasore muri 1961 kandi hariya kiriya gihe bari bakoze intambara idasanzwe kugira ngo rwa gasore ashobore kubashikana ku butegetsi rero nicyo gituma mvuga nti iki kibazo cya ideoloji n'ikinyoma kiri mu mvugo za politiki no mu bikorwa bya minsi yose by'abanyepolitiki bitaranduranywe n'imizi hatabonetse ababihindura ni ukuri nta muti tuzoronka hanyuma kugira ngo sigumane ijambo ryenyine ndashaka kuvuga ikibira gatatu gikwiye kuba ni uko hakwiye kuboneka abarundi b'abahutu n'abatutsi bagaruka bakajya hamwe bagashyikiriza intanguro nshyashya yo gushinga novuga urwego rwa politiki rwotuma habaho ingene igihugu gitunganywa bushyashya idahagaze kuri ibi benshi bariko barakora muri ino minsi ibyo ni ukuvuga iki igihe abahutu cyangwa abatutsi bagenda mu by'amoko ni kubera bataba bafite imishu ku bindi bibazo ibibazo by'ubukene ibibazo by'abanyeshuri baheza amashuri za kaminuza zande bakabura ubuzi ibibazo by'ubutungane burenganya abanyagihugu bose kandi ntiburenganya abahutu gusa cyangwa abatutsi gusa bose burahwikiranye nicyo kimwe n'ubukene ntiburaba abatutsi gusa n'abahutu buraba sindikazi nicyo gituma rero hategerezwa kuboneka uburongozi bushyashya bugizwe n'imisore n'inkumi z'abahutu n'abatutsi hanyuma bakigira ku makosha yagiye araba muri kahise bakishinga kuyakosora aho niho nibaza yuko twoshobora kuronka umuti
ego turiko turasa n'abariko barasozera kino kiganiro ngira mwumvise iby'abanye politike bashikiriza hamwe n'ibishikirizwa na Maître Vital Nshimirimana Rongo urunani rw'amashira hamwe abanira gatari kazi na muntu Fosca Radio Peace FM y'ugwaruka musanzwe mubimenyereye ko tabashikiriza ikiganiro n'ijambo buri w'Imana mwumvise ibyo turiko turaganira n'abatumire Maître Edouard Rushikiri mu minota ibiri itarenga ntirenguke wewe bona ho kugwiki rero ubu uya mu maguru masha kugira ngo ibibazo Burundi bufite bifate ku njyane z'amoko bihagarare Burundi kugira Burundi bube haboneka ituze
ego sinzi kunyumba neza
ego
ubwa mbere nagomba sabe uwo muntu Kefa atekane naza aravuga amasloga ngo tukine extremiste ko nasho bivuze amaze kunyumba kenshi nibaza ko amaze kunyumba kenshi kangana nako amaze kumwumva hari umuntu atagwanira ubwoko ineza y'ubwoko bumwe gusa sinibaza ko ari umuntu yo vuga ngo arabihindusha cyane ntabandanye rero anavuga amajambo menshi ngira ngo avuga kugira abamutumye amwumve yo kugumara arariza ngo afikirese n'isi yavugira ubwoko no nta bwoko na bumwe mvugira amoko yose kuko jewe iyo mvugira abatutsi mvugira n'abahutu kandi ngashaka ko bose bubaho neza atawanjye wangura atamuhutu yishwa agira ubwoko atamutusi asiba kwishwa agira ubwoko naho niyo mpagaze hanyuma izo bindi avuga ngo mvugira ubwoko izo n'amajambo ya politiki ariko aravuga umbure abamutumye ngo bamwumvirize cyangwa bamwumve ko yakoze akazi bamutumye oya ntacyo bivuze ikindi kigira kabiri navuze nihagarike ikintu cy'ukubesha icyo kintu cy'ukubesha bitwaje ikinyoma mu bintu byose aba ariko aravuga aho rero niyo akeneye gutwarwa n'ikinyoma kuko ukuri barakuzi baba abahutu baba abatutsi baba abatwa ukuri barakuzi ikibishe barakizi ntibishwe n'ubwoko bw'abatutsi ntibishwe n'ubwoko bw'abahutu bishwe n'abanyepolitiki b'abahutu bitwa ngo baze guserukira abahutu umugabo bagahera no kuba abahutu bakica n'abatutsi bamwe bakabica kubera ko ari imigambwe itavuga kimwe badahuje nabo abandi bakabica kubera ubwoko bwabo ntabeshe ngo bwazanywe n'abazungu abazungu ubwoko bw'abahutu n'abatutsi babusanzeho mbega mumeze mute ariko abantu barera akemanga izuba ryaka bakamara ko bagerekeranya inyuma ku bindi jewe barantangaza cyane iyo politike bakoresha ikinyoma ntibayivemo ko nayo izobageza ntabandanye bavuga ngo kera ngo hari imiryango n'imiryango ntubu iracyariho mbere umuryango wose bavuga ati umuryango kataka ukamenya ko ari umuryango w'abahutu ukamenya ko ari umuryango w'abatutsi ukamenya ko ari umuryango w'abatutsi ibyo n'ibisanzwe nuko rero izavuga ngo rwagasore ngo batowe n'abahutu n'abatutsi bagaze batowe n'abahutu n'abatutsi bwa mbere aho hose abantu bose igihe batorwa ntibyari igihe bisa n'ibi tugezemo rwagasore yaje kwitaba imana kwicwa imigambwe yaciye itangura kuryana yaje haduka injyana z'amorombye n'abakazaburanka yica mu moko niho intango zo kuryana zitagitangura bagaza yatowe na bose kubera wari umugambwe kandi nta wundi bari kora bararushanwa kandi ntishabujije yuko intwaro zakurikiye z'abahutu zitangura kuvuga ngo intwaro yabagaza ari intwaro y'abatutsi kandi bazi ko ariko avuga ko yatowe n'abahutu n'abatutsi izo rero bizemo icyo ngomba kuvuga ni uko muri morena twe tuvuga yuko hakwiriye yuko incabwenge z'abahutu izi yuko atasho ziyota mwubwo bwicanyi bwose bwabaye 1988 1972 1993 n'ibi bihe byose bya CNDD-FDD atasho biyotsa kuko ni benshi agaco yiyotsa intungane abo bantu boja hamwe n'intungane z'abatutsi atabwicanye bagiyemo babahutu canke ubusuma bakaja hamwe bakunda igihugu bose bakavugana ingene botunganya igihugu atawandya wangura mbega batinyira iki yuko amoka bisanya utegetsi
ego maître munyarutse
yuko batakubwiye ko ubwoko umwe bwiye ku butegetsi abandi bose basha bafutwa baravugana ingene bagabanga ni nk'abijya byo muri Arusha kuko nk'uko ari iki ubuntu batashitse ko cabananiye yuko aho ubutegetsi buri ni ku mutwe w'umukuru w'igihugu niho ari ubutegetsi bagezeho barabihinika ku buryo yuko bashira ibintu bimwe bita iby'urwenge by'uruyeri ku buryo yuko amatora azoba muri Ruzenya ku majwi y'abanyagihugu bazi yuko abanyagihugu ari abahutu aribo benshi bazoba babigishije gutotora abahutu gusa hakazoka amatora umuhutu gusa gusa iyo cyabananiye ibyo bituma undi muperezida ashobora kuza akareka jenoside yatutsi ikaba ikaba atashamira kubera atarikurikira umututsi ntashobora kugira ufata ubutegetsi wareke jenoside yiwe mu bahutu azi neza yuko buca haza ubutegetsi bw'umuhutu ukamusubirira ukamusaba konti akanahanwa evisi verisa izo nizo zishaka gushika ko mugabo mbona umwanya ari mukeya bonsaba ngo ndakubwire ido ni ido z'inyene tubyiyumvira muri Morena mugabo n'ibizi nabo bandi biyumvira nkawe bamenye yuko nari mwatana gatonya icyo ni igitutsi gusa batoye gira bibaza ko bintera ubwoba je ntibintera ubwoba ntega ubwoba gusa n'ukubona uboneka ndiko ndavuga ikinyoma ndiko ndavuga ukuri nta bwoba ningirangire ntawe uzontera ubwoba kuko ndazi yuko ako babesha basamiriza ikinyoma mu Barundi no makungu bazoruha abegamira
ego kumbure ngira mudukundi ikiganiro twokora igice cya kabiri kugira ngo uyo migambi muzoyishire ahabona metestore mworoha kandi
ego cyane
ego kefa akanya ni gwawe ufite iminota ibiri mugaragaze kunyaruta turiko turasozera kino kiganiro
nibyo murakoze sinza gutsebya ariko nagomba kumanza kwibutsa metre vitari ko avuga yuko Severi kiragomba kugerageza kwerekana ko habaye iho nyabwoko ry'abahutu 2002 bibagiye ko hari abatutsi bapfuye muri icyo kiringo ndamwibutse ko muri rwa Rwanda bamwe batanga karorero naho nyine abahutu bapfuye kandi ari benshi mugabo oniyemeje yuko habaye iho nyabwoko ry'abatutsi rero nta gitangaza yuko ho kwemezwa nyabwoko ry'abahutu ryabaye 2002 nubwo hariho abatutsi bapfuye kandi ibyo nta n'umwe yobihakana ibaza yuko rero boza baremera ukuri kukaja habona ni nako tuzokiza abarundi ikindi nagomba kuvuga ngomba nsubiriremwo abari kwatwumviriza bose yuko muri kino gihe abarundi bohumura yuko nta njyane z'amoko ziri mu gihugu ariko ingwane dufite nazivuze n'abantu bakoze ibyaha ifatiye ku bwoko bari mu mpande zose bagomba kubifukafuka kumbuye n'abandi barundi bakomerekejwe n'ibyabaye ibikomere zabo bitaravugwa ico kugwa rero twebwe ubwa mbere kugira ngo izo njyane zifatiye ku bwoko zirandurwe n'uko wa Museveni wokora neza kugira ngo abantu bagenda buri igihe inyuma y'ubwoko bakora amakosa bamenyekane wakoze icyaha cyangwa gutishiwe ntagire ubusa gufatira ubwoko bwose mu kivunga ikindi cya kabiri agomba gushigikira nuko abarundi twese dukwiye kuraba ibibazo nyamukuru bihari ibyerekeye kubungabunga ubutunzi bw'igihugu ibyerekeye kurwanya ubukene ibyerekeye guteza imbere les infrastructures amashuri ingene abantu bavugwa neza ingene umwimbu wongerekana ibi bintu by'amoko byagiye biratuboha bigasubira nibibe bikifatirwa ko muzereke gutunganya igihugu ariko jewe anyumve neza Vitari nandi kwatwumviriza bose jewe sindigira nshigikira na rimwe yuko ho Murundi n'umwe akumigwa ahowe ubwoko bwiwe ahowe intara avamwo ahowe asenga cyane ikintu cyose bite gukumira nicyo kugwanya kandi kongwaniza mutwe atanumwe asigaye inyuma ikindi kumbe bari kubaribagira
nuko nkubu izingene ubutegetsi butunganijwe iminsi yose ariho nk'umukuru w'igihugu w'umuhutu ahagegera ciwe c'umututsi niyo vyari gushika gatorwa umukuru w'igihugu w'umututsi hatata icegera ciwe c'umuhutu no kuvuga yuko ivyo barabifatiye ko kugira ngo abarundi bose bumve yuko batekanye mugabo se nibaza yuko iminsi yose tuzokwama muri ivyo ari nacyo gituma mvuga nti abanyepolitike twese nimuze twitegure dushikiriza amaprograma meza matozo yenda arakurikira tuzane amaprograma ashika ku nyota abarundi bose mu butandukane bwabo atarashika ku nyota abahutu canke abatutsi kugira ngo bikunde yuko badutora twese hanyuma izo ziyumviro yuko umuhutu yitorije baca bamutora sivyo kuko n'ubu mu matora yamaba hari igihe usanga umuhutu yitoje akaronka ubusa kwijana ubundi akitoza akaronka amajwi menshi ugasanga hari intara cyangwa umutumba yitoje umututsi ko bazutore bwiwe bakamutora amajwi menshi atari uko yashize imbere ubututsi ariko yashize imbere icyamariye abenegihugu icyo ashobora gukorera igihugu ubwo rero tubwiye abarundi cyane cyane urwaruka aho mpamvu gushyigikira bukebuke bitari shimira imana urwaruka rutagize uruhara muri aya mabi yabaye mu gihugu twese duhagurukire hamwe abantu bafise amaboko yera atajejeta amaraso tuvuge duti ibintu byabaye mu gihugu mu myaka iheze tubisezerere turabe imbere ture akazoza k'igihugu turondere iterambere igihugu cyacu kigire izina mu makungu vyerekeye kubana neza agataya kazina muntu iterambere ubutunzi general development humain ariko ivyo bintu vy'ukuma abantu babohera abantu moko tubireke ko azozaho urwandiko ruvuga ngo no musi hatwaye abahutu ejo hazotwara abatutsi ejo hatwaye abatutsi ejo hazoza abahutu aronde igome ifuta neza mu mutwe agifute agikureyo mugabo uzoza na politike nziza itekamiriza bose watorwa hatamaze
izo ni ivyo wifuza
ego kefa ngira wahejeje
arangije
Vitari shimira imana nawe ufise iminota ibiri igira interano utanze ariko kefa nkiri wawe nibaze ko mwotwemerera igice cya kabiri cya kino kiganiro ko ndumva nawe warufise byinshi byo kuvuga
no kuri icyo kiganiro ndakinyotewe cyane kugira ngo metre rufikiri numve ko ushobora kunyumvisha neza akamaro k'ingene abantu n'abatu bandika ngo no munsi atwaye umuhutu ariho atware umututsi mugabo niyo yabizana tuba dusaba ko usasuma tuba ngena abahutu bangana ngena abatutsi bangana tukazere kusana menye imyaka abahutu botwara niyo abatutsi bakora niyo agomba izo tugendana
ariko umengu wihugira shantaje n'amaki yega ntacutinya ubutegetsi ntiburi mu minwe y'abanyagihugu b'abahutu n'abatutsi buri mu minwe yaba yutugwi duke yiko abantu n'utugwi duke yatwa atunze none batse ingora
rundi
ndagushira solution ingora mezitari
uhari bwatowe n'abende gihugu
none ibintu y'abarundi bo ukitse gihugu mbona ndiko mbona muri ko mubakorera nk'abatoye natoye n'abantu ngende natoye n'abanyagihugu
n'ubutegetsi bwagiye n'abarundi bose sakagira ko abantu ibyo bintu abantu ntimuze murahushisha abantu
nimushobora kuragiza abarundi kinyoma imyaka yose ngo muzobishobore kinyoma genda mutuze mukoreshe umutima mwiza kuko ukoreye neza
agwe bashaka nta butegetsi bw'ubwomekano buzosubira kubaho murondera igome ngo wifutse izo ntizosubira
ego izo nizo wifuza ntacyo izo ni ibyifuzo byawe nawe wifuza
ikiganiro niduha n'ijambo ngira ko muramaze kutwemera muri babiri ko igice cya kabiri cya kino kiganiro twagikora Vitari shimira imana mufite iminota ibiri
rero icyo nashaka kongereza ku byo twari twashyikirije n'abandi twayaze ni uko abarundi na cyane cyane babatwara igihugu ubu kuko biri kose uko baje kose ibyo bari kubaronona byose turabibona mugabo barihajya cyane nibaza yuko bakwiye kwicara bagashyira twe n'umutima hamwe bakaraba cyane cyane igihugu cy'u Burundi yo gitoye kubera ikibi ikinyoma hamwe n'amakosha bari kububakirako. Aho rero ikintu kimwe nibaza yuko bakwiye kumenya nuko hamwe bo subiza agateka amasezerano yarusha buriya turagira ikosa rikomeye cyane mu migwi itandukanye kwibaza yuko hari nyinshi dushobora kuronka twibagije intambwe cyanke umushinge abarundi bari barashoboye kumvikana ko ujya mushinge abarundi bari barashoboye kumvikana ko ngo tubere intango kugira ngo tumenye ibyo dushobora gukosora cyanke tumenye byiza dushobora kubandaniza ko hama ikigira kabiri nuko abarundi bari mu mihingo yose mu migambwe mashyirahamwe ikanabigenga bohaguruka bagakurikirana cyane iki kibazo cyerekeye ibyerekeye CDR. Jewe ndiko ndumviriza ikiganiro ukuntu cyagenze n'ingene n'ibyo twagumye tuyanga bumvisemo cyane yuko hakenewe yuko abarundi na twebwe twebwe batatu dushobora kugaruka genda umwaka umiragoza ugasubira tukayaga cyane cyane ibyo bintu byerekeye CDR. Kubera iki? Kubera ibyo byerekeye CDR novuga nti niyo karata ya nyuma, niyo karata ya nyuma. Bamwe bamwe mu ntagondwa z'abahutu babundanye kugira ngo basige icyeyi butakigirira abari mu bwoko bw'abatutsi bitirigwe ubwicanyi bwose bwabaye na cyane cyane na kabiri gutyo baronke ngene babakura mu byabo abanyaga babakure mu bikorwa by'igihugu babakure no mu byerekeye gutunganya iyo migambwe cyangwa ibindi. Icyo rero nibaza yuko ari ikintu gikwiye kwitonderwa cyane kubera kizosubira kudugana injyana. Hanyuma ikintu no genda ntavuze ikintu ntutegeye kefa yagumye atwihaniza ngo nitureke kuza turavugira ngo ubwoko. Iyo tuvuze yuko umuhutu yapfuye cyangwa umututsi yapfuye hari abavuga yuko tubeshe cyangwa bakavuga bati ntacyo. Muze iyo tuvuze ikibazo cyerekeye ikumigwa igirirwa abatutsi aho ngo tuba tuvugiye ubwoko kandi tuba tumenze kubera iki? Ni kubera iki twovuga ibindi byose mugabo tukareka kuvuga yuko abatutsi bariko barakumigwa mu nzego z'amahoro n'umutekano mu gipolisi mu gisirikare kandi ari byo bituma ubwicanyi bwirara mu banyagihugu ari byo bituma za mbonerakure ari zo zirirwa ziratera ubwoba zirirwa zirica zisura zirenza mu gihugu kubera uko igisirikare cyari cyanditswe mu masezerano y'Arusha yaba ariko bimeze. Hari bahutu 50 n'abatutsi 50 ku ijana akaba uburinganire. Ndakurahiye aya mabi aya marorego ariko arakorwa mu gihugu cy'u Burundi ntayabahari. Hari umupolisi hari umusirikare akavuga ati genda umushikiranganji kandi mfisi inguvu ntizihabwa umushikiranganji naho ndi umututsi mfisi inguvu nk'utwara igipolisi cy'u Burundi naho ndi umututsi ndashobora kuzikoresha nkabuza yuko abatutsi cyangwa abahutu barenganywa cyangwa bicwa mbona. Ibyo rero nibyo tubuze kandi igihe cyose bitagwa birakosorwa mu gihugu cy'u Burundi hazoguma hasezeka amaraso.
Ego Vitali shimira imana reka rero ndanagushimire ku kanya wahaye ijwi ry'ugwaruka tunagushimira ko wemeye kuzoza mu gice cya kabiri cya kino kiganiro mwakoze.
Nanjye ndakwibukiye cyane.
Ego isaho rufikiri nawe ndagukengurukire ku kanya wahaye Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka.
Nawe mwakoze kudutumira kandi mwese kudutumira tuzakwitaba.
Ego Kefa Nibizi nawe wakoze.
No narashimye kandi mwarutumye ariko umbabarire sinogira ntabwire barundi yuko atabatutsi ariko arakumwiga ahubwo bahagaze neza mu by'ubutegetsi kandi menyesha abantu yuko severe ikorera bose imwe n'ubwoko bwose n'umukuru n'icegera cy'umukuru severe n'umututsi kese gusa ntihaba hariho ariho adakora abatutsi gusumbya abandi
abo n'abatutsi n'abatutsi n'imerekezo
Awa na watu tumerekeza alika kubanda ni mweshi. Hacho waruza na kine. Hacho waruza na kine.
Wajia sumzi mutuuti.
Na watu tumerekeza alikeza. Aherekeza aba watu batwara muri scene de definitive.
Kandi kuri bamera kuba nikora radio y'abarundi bose bangiye ibintu byo gufungirana no kubesha abarundi.
Emwe. Rwanda ni ego.
Radio Kitese Medri tu kwaruka ningaha rero ikiganiro tuno munsi duhane jambo kigarukiye shimire byimva mutima abanye politike izagurushikiri atwara muhari Morena yari yitabye kino kiganiro Vitale Shimire Imana atoronane rwa mashira hamwe Forsk hana gatakazi na muntu mu Burundi hamwe na Kefa nibizi umunye politike ari mu gihugu cy'u Burundi. Reka rero ndabashimire mwebwe mwese twabanye kuva mu ntango za kino kiganiro ndabaha isango kundi munsi nkuyu abatumire abanyene aho tuzoganira ku gice cha kabiri cha kino kiganiro kizoba kigizwe n'ibice bibiri nyene tuzoganira ku mugwi Sever tongere tuganire tubandanye na kino kiganiro. Geoffrey Bergarangwa ni je nari konda kibashikiriza ni je nari kuri mikoro mu bwinga bw'ibyuma nari konda fashwa na Eve irakoze. Reka rero mugire ibihe byiza Imana ibarinde na gahindukira. Kazi nchini na muga gemzi mko murumbi za hadio pise feme ga na muwe sasha kugiri cha terele tuhari jambo ni kuri hadio pise feme